Yazi umbatha engathi ngempela 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 usegugile.
Oh umbatha gugile ha. Umbatha phela usangashaya ijubane nje ajikela station abuye nje sawumqemane.
We umbatha kuyafana nje masashaye lo jubane lelo kuyafana nje yakwazi nokubona nje ulungise la mehla akhe. Hey yazi phela umbatha uthi ukubone lapha nokagabusile.
Oh mina
awucabanga nje wena ugagabusile awu phela mina ngazi ukuthi mina wami unkosikazi ulapha yana nje market ukuthi abe lapha nokagabusila soze
ayi cha
angithi
ayi impela ngathi babuqinisele umbanje afanele ahambe ayobheka emhlakeni.